Oh, katela samai raina go banga banga solo yesu alo katiliwa
bakoya
bakoya katela moko tala mama son katela
yawe
yawe katela samai kona kwenye te banga banga
poli
kavoli moyo wewe Kristo te alo katiliwa
Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Y